ɛte fo mu akwa ba ɛde ba ganatu de no sɛ odia na odia asɛm na adwumadi aya yɛ de ani ayɛ makoma so asɛm no ɛna me ne wo ɛnɛ anapɛ ɛwie sɛ wohwɛ me a yɛ gosu a yɛ ka ɛnɛ
I don't know why. Everything fine. How did you everything go one night? Oh, okay. How can people how well? Okay, I can see a lot of people. It's a very good life. Yeah, but I'm going to get to